ayaamuhu waa wareeri haddii dhulku kula wareego cirkaa garab laga wacdaaye wardiga xadhi geesahayso wardiga hooye wardiga wardiga xadhi geesahayso ayaamuhu waa wareeri